fumana eyona nkulu i-factor exhaphakileyo kwezi monomers zintathu uzibonayo. Xa sithi ke monomials ke ii-monomials zii-expressions ezine-term enye okanye ii-polynomials ezine-term enye njengokubona. Xa sizawufumana ke eyona factor inkulu exhaphakileyo kwezi ntathu, ndithanda ke mna ke ukupisa ezi monomials nganye nganye. Siqale mhlawumbi ngelaa nani u-10. Ndithanda uhlula ngee-prime numbers apho ndizipise ndibhale u-10 ngamanani amabini aphindwaphindiweyo. No-C no-D ndibabhale mhlawumbi u-D squared mhlawumbi ndimbhale ngo-D ophindwaphindwe no-D ndizipise ngolo hlobo njengobubona njalo njalo. Masiyenze ke kwenzele ezi monomials nganye nganye kwenze niyibone ke le nto ndithetha ngayo. Sikwazi sifumanise le common factor and the factor exhaphakileyo kuzo zontathu. Sawuqala ngo-10 c d squared. Xa siyipisa ke le nto sizawuba nobani? U-10 uyafana no-2 ophindaphinde kunye no-5 uzasinika u-2 uzasinika u-10 mos 2 ophindaphinde no-5 ufanelekile asinika u-10. Ugqiba kwethu engoku u-C asikwazi umpisa sawa no-C nje kha C. U-D njengoba benditshilo u-D squared ngoo-D ababini D ophindaphinde no-D D squared ke lo. Siyohlula hluli siyipisile ke akho kwanto ndiyitshintshileyo ndisike ndapisa nje qha phayana ii-terms amanani kunye nee-variables kwezinto zilula uzibonayo phayana. Masenze ke u-5 CD asikwazi ukwenza nto ncam phayana sizawuse ndibhale u-5 aphindaphinde kunye no-C. U-C asikwazi umpisa naye u-C no-D asikwazi umpisa akho kwanto siyitshintshileyo phayana shiyeli no-5 CD. Kwelugqibela u-25 C cubed D squared. U-25 singambhala ngu-5 ophindaphindwe kunye no-5. U-C singambhala ngu-C abathathu ke C ophindaphindwe no-C no-C. Ugqibela sibe no-D u-D squared ngu-D ababini D ophindaphindwe kunye no-D xa sizibhisa. Ke ngoku yintoni eyona inkulu i-factor exhaphakileyo kuzo zontathu ezi monomials? Sizawuqala siqaphele zonke zinayo u-5 ayindidi 5 phayana nangomnye u-5 nangomnye u-5 zonke zinaye usi omnye zinaye usi sibe nosi naphayana sibe nosi naphayana zonke ngoku zibe naye nodi udi phayana omnye nodi phayana kunye nodi phayana kodwa ndifuna ndiqaphele ezinye zinodi ababini njengeyokuqala naleyo yesithathu esiphakathini nodi omnye. Ezinye ke zinosi abathathu ezinye zibe nosi ezimbini oyu omnye njengelokuqala naleyo sibini. Le nto engoku asikwazi ufumanisa engoku iyona i-factor enkulu ngaphezu koku njengo-5 CD. U-5 CD yeyona inkulu i-common factor exhaphakileyo kuzo zontathu. Izawukwazi ukohlulahlula i-term nganye nganye. 5 CD yeyona inkulu i-factor exhaphakileyo kuzo zontathu esikwazi ukohlulahlula i-term nganye nganye.